Bolen bahle bayingimelele nginamukele ngezandla into ofonto ofe igama lami ngingudawu waphungula aka King Langa bima kusuku lakho lokuqala la cela ucindezele like button kanjalo ke ne subscribe button ebell ukuzothola ama notification njalo uma ngaphlo dividenja ungakhohlwa ukungilandela lapha ku Instagram it's @king_langa bafethu akusenzi ukuzatshwala sithola ukuthi ingabe ibapha abasakazi abaphumayo noma abasha abafika emsakazweni yahlukene njengoba ke emsakazweni yahlukene sekuzoqala unyaka omusha kwazise izinguquko sivamise ukwenza ngo April ngikhuluma nje abasakazi besikhondla khondla somsakazi ukhoze FM siyamhlongo no Sabi abethula uhlelo olubizwa nge 12-3 cafe kuthiwa ke ngathi ababombo alibangisa kwi-Metro FM ngokumbiko kwephephandaba ilanga kuthiwa ke labasakazi bangase bafike bethule uhlelo lika 12-3 olushayelwa-ke njengamanje uThomas noPalmo Diadein. Inhloso yokuthatha labasakazi ngokuthi kuthiwa ke lolu hlelo alwenze kahle ngakho-ke banethemba lokuthi labasakazi bazobadonsela abalandeli abaningi bakhona la kwaZulu Natal. Labasakazi bayaziwa ukuthi-ke yize noma-ke besakazi emsakazweni wesiZulu kodwa-ke isilungu sona impela siphuma ngamakhala ngakho-ke ngeke babe nenkinga babefika kwi-Metro FM bangafika bashaleleke njengoba phambilini seke basebenza ke e-station center iGagas FM. Abasakazi bathi uma bethintwa ngalolu daba bayihlaba bayihlikiza le ndaba. Ungenze ukuthi ke abavumelekile ukuthi bakhulume ngalezi izinhlelo noma ke kunamaphephathize kusameleke bawasayine ke. Sesiyobona ke seziguquka izinhlelo ukuthi ke ingabe ithini la into. Ngizofisa ukwazi kubona ukuthi ngabe lithini uvo lwakho lapha kwi comment section nokuthi ke mhlambe ke njengoba kuzo April lubushintsho ofisa ukulibona lenzeka lapha yokhozini. Ungakhohlwa ukucindezela like button ne subscribe button nokulandela ku Instagram it's @king_langa ngabe from Mr. Mthakadaka ngithi Senghemp. Ngekolulu hlanganisa brand new rap nangangeke ngiye kushuna hambe.